Namhlanje usuku lwamashumi amathathu neshagalolunye. Namhlanje sizohlola ukubala ngokubili. Umsebenzi wokuqala. Asiqedele iphethini yezinombolo. Ake sibuke eyokuqala. Sinokubili, okune, nokuyisithupha. Uyayibona iphethini kulokhu esikubalayo? Ushilo ukuthi sibala ngokubili? Wenze kahle uma ushilo. Ake siqhubeke nephethini sibale ngo kubili, kune, isithupha. Iyiphi elandelayo? Isethi elandelayo yezinombolo u ishagalombili, ishumi, ishumi nambili, ishumi nane. Zenzele wedwa lezi ezimbili ezilandelayo. Sizobheka impendulo esikhathini esifushane. Manje, masibheke izimpendulo. Manje, asibheke esilandelayo. Uthola amashumi amane nane, amashumi amane nesithupha, amashumi amane neshagalombili, ezingekho. Amashumi amahlanu, amashumi amahlanu nambili, amashumi amahlanu nane, amashumi amahlanu nesithupha. Nenze kahle. Ake sibheke esokugcina sisonke. Sithole amashumi ayisithupha nambili, amashumi ayisithupha nane, amashumi ayisithupha nesithupha, amashumi ayisithupha nesishagalombili, ezingekho. Amashumi ayisikhombisa, amashumi ayisikhombisa nambili, amashumi ayisikhombisa nane. Uzithole zonke? Nenze kahle uma nizitholile. Umsebenzi wesibili. Masiqedele iphethini lezinombolo. Siyaqhubeka sibala ngokubili. Kodwa manje lezinombolo esizozenza zinokudida kancane. Asilalelisise. Ake sibuke esokuqala. Sino, kunye, kuthathu, kuhlanu. Iyiphi inombolo ezolandela uma sibala inombolo eyodwa, seqe eyodwa, sibale eyodwa, seqe eyodwa. Uthe isikhombisa? Inombolo elandelayo isikhombisa. Leli phethini lezinombolo lizohamba kanjena. Kunye, kuthathu, kuhlanu, isikhombisa, neshumi nanye. Ungazenzela wedwa elandelayo? Ngizobheka impendulo esikhathini esifushane. Manje, ake sibheke izimpendulo. Eyesibini, amashumi amane nanhlanu, amashumi amane nesikhombisa, amashumi amane nesishagalolunye. Ezingekho. Amashumi amahlanu nanye, amashumi amahlanu nantathu, amashumi amahlanu nanhlanu, amashumi amahlanu nesikhombisa. Eyokugcina. Ithi, amashumi amathathu nanye, amashumi amathathu nantathu, amashumi amathathu nanhlanu, ezingekho. Amashumi amathathu nesikhombisa, amashumi amathathu nesishagalolunye, amashumi amane nanye, amashumi amane nantathu. Uzithole zonke? Ngempela, nenze kahle uma nizitholile. Sobonana ngokuzayo.